Mariami, umtanele Mariami. Kudala ngikubona ukuthi awumthandi, umtanele Mariami. Owa somqedile, manje ngibalekela, somqedile. Owa somqedile, manje ngibalekela, somqedile.